the drugs.
When I shone a puntan in Gonyam, Kakunga was in Junkulutum or 2010. Wajita, I won't appear to 2010 in Gonyama, in Amnias, it is shadow side. Ngo 2016, kwasho yena futhi wathi cha kanti ufani lo ngithathe into yami. Manje ke uyayibuza ke ukuthi uzoba nengonyama kanjani engeke izokwazi ukuthi inikeze iziyalo esizweni naseyinganeni eyilandelayo, esikakhulukazi esigabeni senhlonipho okuyiyo inhlonipho uZulu aziwa ngayo. Kakho ongazi lapha endlunkulu ukuthi umntwana umisuzulu unengane nengane ezalwa umfabo wengonyama, lokho kulichilo ngokwezulu ukuhlobonga ngakugcini ngapha umkhonto ucishe ngapha nangapha nasekhakhonina. Umntwana eSwazini unengane nengane ezalwa udadewabo wendlovukazi.
Oh,